sen mwendo rotwa weza babuza java kuchi ye kumwabachi lekano kutundi na mbode songa I'm not afraid to die.